yo buya hariho ukuntu umuntu ashobora kuvuga ikintu abantu bagitahura n'ukuntu umuntu ashobora kuvuga ikintu abantu bagitahura mugana no musi ngomba ndakubwire ivideo itaratangura ntukabereho ubusa atana kimwe aho hariho ikintu woshobora kugwanira aho gukora uhereye ino munsi All right, ndagaruce. Tindavuga simvura murantunga. Ndavuga simvura yemwe murantunga. Buje haro nandi majamba gira ko mugane je nta yunzi mugane no musi iyi video. Iyi video ubuzima diaspora hari haheza kanya ntagaruce ku buzima diaspora mugani habura amatopic mugani amatopic turayaronda tukayaronka nyuma tukabiyagako ubuzima diaspora aho wewe nanje ngomba kutogera ishimo ryo kuba umurundi ishimo ryo kuba turabarundi ishimo ryo gukunda igihugu n'abene gihugu urumva twese jewe nawe aho uri hose ivyo urimo vyose icano ni nyene nta yindi Ukuri kurahanyene nta handi ubuzima diaspora burahanyene nta handi paka zirahanyene nta handi ama vlog byose biri ngahanyene mugane kini cha kiganiro chanyu chanje ubuzima diaspora ho tuganira ku bintu byare byo byose bijanye no kugira ishimo kuba urumurundi ubaye mu mahanga atandukanye nyambari Australia Canada Denmark maze nibice byo muri Afrika hose urumurundi ugire ishimo kuba urumurundi ntibagiye ntibagire kugenda kuri ukpburundi.com aho shobora nawe kugura inkofero rero munsi ngiye kuyaga ku bintu bito cyane mugani bijejwe n'aba bantu babiri mwabonye kuri thumbnail ariwe Fablice hamwe na Samuel je ntabonzi ivyo nza kuvuga ko nivyo mbona nawe nk'ivyo uhora ubona kwa ya ma TV online urumva nta bindi bintu ngiye kuvuga mugani ngiye kuvuga ku bintu je mbona bishimisha bakora bavuga berekana bagomba ko abantu boshika ko bagomba ko abarundi boshika ko bagomba jewe nawe twoshika ko umuntu wari wese yitwa ko umurundi yoshika ko urumva nivyo naje ngiye kuvuga ko nta bindi birebere kubera ubuzima bwabo ntabwo nzi ivyo berekana n'ivyo bavuga nanje nkagira comment nkuko nawe washobora kugira comment ku biganiro bagiye barakora aho baciye hose nyambari ku umukubito magic channel siren vibes ayo ma TV yose ahari hose kubera ivyo mukora bimeze neza biragaburira abana gihugu mu buryo bwari bwose aho batuye hose n'abatari mu gihugu ego burya biragoye kuvuga ku kintu wewe utabufise ubumenyi kuri ico mugano gifise kumenye kuri ico urumva biroroshe kukiyagako rero umushi ngoma yagako ku bintu bibiri ngirango trust kwizera nkuko bahora babiyagako kwizera hanyuma n'urukundo ruri hose naho utubura utarufitiye ko ubumenyi ndibaza umuntu wari wese afise ico uvuga ku bintu bijanye n'urukundo hanyuma inyishu ico ivyo bitanga kuri jewe ndovuga ngo ati ni imbabarirano kubabarirana forgiveness ahariho trust hanyuma urukundo hanyuma inyishi kuri jewe kuvyumviro vyanje fitekerezo vyanje inyishi ivyo bintu ni forgiveness kubabarirana imbabarirano then kubera iki ndabivuze kurumva kuvaho jewe mvukiye basi nkamenya uwondi icondi kuba ndi murundi nivyo bavuga ko ku Burundi ku Barundi urumva ingene jewe ndabifashe n'intumbero ndabirimwo urumva itandukanye n'abantu benshi babarundi au murundi haherereye hose harabakunda Burundi harabatakunda Burundi haraho abantu Burundi haraho n'abatanku Burundi urumva byose bivana nawe ndeje ngene ndavuga kubera ubumwibi bihe iterambere riri hose iterambere igomba nikugera mu Burundi urumva twese tugire iterambere mu bumwe iterambere mu rukundo iterambere mukwizera maze niterambere ryo kubabaniranira rero ubuzima diaspora naho tuyaga ku bintu bijanye n'ubuzima bwo hanze mugani ndawugereka abarundi aho bahuriye hose kugira bamenye yuko abagire ishimo yo kuba arabarundi aho batuye hose kandi berekana ishimo ryo kuba arabarundi mwayo mahanga bo barimo ryo shimo ugerekana gute ugerekana ingene uvuga aho ingene ubona uburundi aho ingene ubona murundi mugenzawe uko nuko n'icyo gituma mvuga ngo ati ngugura kajya ka kofero werekane ku kuri Burundi kandi nabandi bantu umuzungu umwirabure umu Asian umuntu wari wese amenye yuko uri umurundi kandi ufise urukundo ukafita n'ugwizero ukafita n'imbabazi kuba uri umurundi kuba ari hono wakomoshe urumva ni ibintu byiza cyane ariko kwa abantu babiri Fablice na Samuel ibintu bakora n'aba diaspora babaye mu mahanga nkuko bavuga ngo ati burya abantu bose babaye mu mahanga hari ibintu usanga bamenya bashobora gutahura kubera ngo akanyoni kataguruce nti kamenya ngo yo bweze rero ingene bagenda barabivuga ko ndumva nibintu naje ndovuga ko kandi ndatahura ndizera nabandi barabitahura mugani hari abantu benshi usanga batashobora kubitahura mugani nibintu byo hari abantu batagomba ni kubitahura kandi ari ibintu bumva kandi bashobora gutahura urumva bivana n'ubugombe bwawe ingene ugomba kubifata rero aba bantu babiri je gituma mvuga ngo ati dukeneye abantu benshi nkaba mu gihugu ni mu mahanga bakagira urwo rukundo iryo shimo ryo kuba barabarundi bagakorera n'uburundi bakagira ivyo byose bagakorera uburundi bagakorera n'abarundi ni ibintu byiza ngo bunya ngo nta muntu ashobora kugwara aho ashobora kumva gwaye kandi hariho ibidonge yoshobora gutora kugira akire urumva ni hamwe nawe uba uriko uriteze yo ngwara urabona ibidonge mu gantu ugomba gukira urabona ko uwo ushobora kugenda kwivuza mu bwantu ugomba kugenda kwivuza ya hari abantu batora ibidonga bakivuza bagakira hanyuma bakabandanya n'ubuzima nkuko ndabivutse aba bantu je ntabonzi oya ndabamenya nkuko namwe mabenya biciye kwa ama TV rero ivyo bakora mu Burundi je biranshimisha kandi bazana birakushimisha kugira umugwi aho kugira community y'abantu ze community y'abarundi mu mahanga bakagira ico bakoze mu Burundi n'abantu bari community mugani bakagira ama investment au kutangaza kugira abantu bagire ama investment mu Burundi ni ibintu vyiza kandi bikuza twese bitwunganisha twese bidushira muri rwagwizero ndiko ndavuga twese muri rwarukundo ndiko ndavuga twese hanyuma izo mbabazi ni yanyisho kubera byo byose twibayemo urumva ibintu bitera bigenda hejuru nta kimanuka kandi nkuko babivuga ngo ati twese tuzoba turiko turagenda hejuru nta umanuka rero ni ibintu byiza nkuko ndabivuga burya hari abantu bashicino ego bashije ku mpamvu zitandukanye ku buzima butandukanye ku bintu baciyemo bitandukanye mugani kugira ishimo icuri ahariho hose urumva uba wihaye nawe icubahiro uba wihaye iteka mu mutima maze ni mu buzima bwawe ni ikintu cyiza cyane gishobora kugufasha muri terambere maze n'abari ruhande yawe akarore ni nkaje fisi ishimo ryo kuba ndi umurundi fisi ishimo ryo kuba nkunda uburundi fisi ishimo ryo kuba menya icondi nkatawura icondi kandi nkacishimira urumva n'abantu baba bari kwararaba ikiganiro aba bagenzi banje boshobora kwandukizwa n'ibi bintu mvuga aho n'ibi bintu bica ngaha aho n'ibi bintu umuntu agenda mu kubera nabo nyene baca bagira iryo shimo kubera abona nawe uri fise urumva ni yangwara iri contagious ingwara igenda irandukana abandi bantu aho ndiko ndavuga mu barundi bo mu mahanga ugasanga maze twese turiko turagira investinga nkuko ababigomba abo ba Fabrice abo ba Semyo bakagira community nkuko babigomba hanyuma iterambere rikaba muri twese n'abarundi bose kandi ndiko ndabiraba aho bageze sikuvuga ngo atungwe ibintu batanguye kera nabo nyene babitanguye vuba sindomenye igihe batanguriye mugane n'ibintu biriko biraza vuba kubera Fabrice yubaka zija nzu aho atangura ubakanation ni ibintu menga bibaye vuba Semyo n'ibintu ngira nawe nyene byabaye vuba navyo byaratanguye kera n'ibintu twebwe tugiye turamenya vuba nkuko bavuga urumva ni ibintu bigenda biratera intambwe aho bigenda biragera hose intumbero ya twese ni intumbero imwe ni ya yindi rero ku bantu baba mu mahanga aho bagiye mu mahanga bari kwarondera ubuzima harabona bagino batari kwarondera ubuzima byabaye ngombwa kugira bazino ari ubuzima nyene bwa bashikanye ino urumva byose ingene aho ingaruka yavyo izovana ningene ibintu bigenze ningene wewe ugenze ningene urabona burya ibintu byose twe tuvuga ngo ati nitwe tubifise mu maboko twe tubifise mu maboko kubera ingwano tugwana nk'umukristo yovuga ngo ati ingwano tugwana si ingwano z'imibiri hubwo n'ingwano twebwe tutabona za mpwemo rero ibintu byose byagiye biraba bigenda biragutandukanya aho bigenda birakugwanya mu buzima mu bintu byari byo byose uwo burimwo hari usanga atari uwo muntu hari usanga maze atari wewe ugasanga ni bya bizangwano tugwana twebwe tutabona kubera kwisi uri kuri abantu byinshi biratandukanye mugandi cyo tuvuga ngo ati ngo byose turabigwanya aho turavyanka oya nikone bimeze gusa yangwano tuva twe tudashobora kumenya kuba ngati ngo shitani yone teramwe uwo mugera hanyuma gasanga ibintu ibiri uko biri naho uherereye hose keshi na keshi ukwiye kuzuri uribaza ni kubera iki aho wibaza ni kubera ibintu bimeze uko bigenda uko uriko basi nk'imikino uriko aba muri Olympic ngene bariko baragwanya abakristo mu bintu bagenda barerekana uko nuko wibaza ngo ati nabo abantu bariko barabikora oya witekereje ukaraba muri mpwemo aho ukiyumvira mu bundi buryo atari mu buryo bwawe urashobora gutahura yuko izi ngwano atari z'abantu hubwo ari ngwano twe tudashobora kumenya ari za mpwemo mbi uko nuko sindaje kuvuga ngo ubutumwa kubera je nta butumwa mvuga mugani keshi na keshi ibintu byishi turashobora kubibona ku maso yacu mugani umanuye awugiye hejuru gato gusa ugashira muri mpwemo ugashira mu vy'Imana ugashira mu bintu wewe udashobora gutahura kuvuga ati ingena bishire mu ikaragori ya mpwemo nduve ko bitahurije kesho usanga bitahurije urya mu buzima ibintu byose bigenda biraba ku mpamvu ibintu byose biba ku mpamvu iyi video yasohoce ku mpamvu ivyo ndiko ndavuga ndabivuga ku mpamvu harawo je ndo bande ko ndavuga ku mpamvu je ntazi mugano ugasanga hariho impamvu uwindi muntu ishobora kumushika ikamushikura ugasanga agiye mu buryo bwiza aho abaye mu buryo bwiza bivanye ni video ya mushikiri uzorabe hari ikintu uzobona uzokumva kubera kikenewe ko wewe ucumva aho kukibona ugasanga igufashije wewe n'uwo muntu yagikoza aho yakigiyemo ntamenye ibyabaye urumva byose bifise impamvu rero nico gituma keshi na keshi atari ari ikintu ari ikintu wewe udashobora gutahura mu buryo bw'abantu jewe na ukunuko ivyo bintu tubona twumva ukunuko tushobora guhemu kwimotereza au kuvuga uzogende mu bundi buryo bwo muri mpemu ukaraba mu buryo atari bwiwawe mugane mu bundi buryo umve ko byotahurije ndizere ko turi kumwe tutari kumwe naho ni mwandike ngaho muri comment tushashobora kubiyaga ko kugira twese twunguraniranire ubwenke ubuzima diaspora nico kiganiro kijejwe ivyo maze no kuri kwanone podcast uzozorayiraba niyo ndaza ndayishirako kumwanya kumwanya maze nubagire gufisha ndakajya gakengeri nako nyene kugira uzazoraba bishasha bishasha rero muri make ndangiza aka video gusa icyo ngomba wewe nanjye twotahura twomenya ni kumenya yuko ibintu byo kwisi byose ivyo tubona byo twumva uri umuntu w'umukristo aho uri umuntu azi ko hariho ikituruta mu isi nyene aho mu buzima twebwe tumenya hari ibintu tudashobora gutahura mugani ubwiye kw'ico kintu kituruta ingene cona ingene byone bishobora kugira mu ntunge ku majambo ndiko ndavuga harusa ndiko ndavuga nabi kwivyo nyene ingene bishobora kuba bimeze mwiyo mpwemu twese tudashobora gutahura harusanga ariho mbere ubitahuriye ibiri ko biraba mwinose nico gituma ndavuga ngo ati nubundi abarundi mu mahanga bagomba gukora ibintu mu Burundi bagomba kugira ugwizero mu Barundi bagomba kugira urukundo mu Barundi bagomba maze kubabarira abarundi ariyo nyishu nta bindi atari izo nzira raba wumvirize utashoboye kubitahura genda muri mpwemo ubwiye muri mpwemo nto nushobora kumenya byose karivyo kubera ingwano twe tugwana aho ibintu twebwe bitubuza aho bidadushica aho tugomba gushica si byacu twebwe nyine tuba turiko turakora ahubwo utabitahuye kubera iki abantu bameze uko genda muri mpwe mu cutahura yuko atari twebwe ari ibintu byatujemwo bikadufuka bikagomba kutuzibira bikagomba guticinyiza kugira tugume hasi tugume tutumvira tugume nyene turi abantu bo ngaho batozo kwigira bimarira n'ikintu akimwe mu buzima maze n'imbere y'Imana urumva ni ibintu byose bigenda birafatanganya twebwe mpwembo ibintu bibiri rero urukundo trust byose biraje hamwe mugani inyishi yavyo ni imbabazi iyo mbabazi nayo nyine irashobora kugenda imbere urashobora kuba warira umuntu hanyuma ukamwizera hanyuma ukamukunda aho ukamukunda hanyuma ukamwizera aho ukizera umuntu ukamukunda hanyuma ukamubabarira urumva byose bigenda biranyurangana rero ndizere ko ivyo mwabitahuye kwa video aka video mwagatahuye ntiwagire kugira like hanyuma subscribe urungukire mugenza kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri aho kuri subject ubuzima diaspora hanyuma tuzosubira kubona niyo twabonana peace.